Jewe ndibaza yuko urongoye idini ko yoshobora kuja muri politike nico nibaza kukubera nka bose abarongoye amadini nka bose bigisha mu ijambo ry'Imana bigisha barashimikira ku rukundo bakavuga amahoro nk'abakirisu bavuga ko Yesu igihe yagenda yavuze ngo amahoro yanje ndayabasigiye ngo kandi sinda yatanze nk'uko umwana w'umuntu yatanga yavuze ati mu by'ukuri ndayabagabiye nimba koko iryo iyo ngabire bayiyitirira abarongoye amashengero bakavuga bata mahoro Kristo yarayatugabiye kuja muri politike no gufata ayo mahoro bakayahereza benshi ntibayagumize mu mashengero yabo gusa mugabo bayagaburire igihugu cyose boba barongoye cyangwa umugambwe boba barongoye cyangwa abandi bene igihugu boba barabizigiye bakabatora niko niyumvira hari ibindi bashimikira ko mu kwigisha ijambo ry'Imana umutekano nimba by'ukuri biyumvira ko Imana itanga amahoro yo mu mutima igatanga umutekano no kumererwa neza ahubwo nibo mbona bari mu bumutekano nibo bigisha b'amahoro nibo rero boca baza muri politike naho bagaca bavuga bati nguko ukuntu bigenda jewe simbona ko Yerema hoba hari ubudasa cangwe ugukumirana kw'izo nzego zibiri ahubwo mbona kumengo ziruzuzanya egome hariho benshi bavuga bati jewe nsigura ijambo ry'Imana nta kuntu noja muri politike kuko no bamvanze ibintu abo urumva bari yumvira yuko politike no kumenyesha Imana nyene ari ibintu bibiri bidasa ahanini imbere uzosanga bibaza yuko ibintu bikorekera muri politike kwari bibi cyane kuburyo umuntu yizeye Imana umuntu asenga agiye yo yobazimiye mugabo cyo siko ndabibona egome bo niko bavuga ababona ko izo nzego zibiri zitajanye biyumvira ko nkumbure nka kujyanye mu Faransa yavuze ngo leçon la politique aux politiciens ni nkuko yo bavuze ati politique ni yabantu banaka niyo niyubwoko bunaka politique niyo abantu bizi binaka mugabo kiwe siko ndabibona je ndabibona mu buryo butandukanye jewe mbona yuko ibyo bintu bibiri bibwirizwa kujana bikuzuzanya kugira ngo amahoro twipfuza kugira ngo iterambere twipfuza kugira ngo umutekano twipfuza tunubuna ushimire n'Imana mbere mu buryo bwiyaguye cyo niko niyumvira ariko rimwe rimwe biranagoye kubahaririza abiyumvira ko ivyo bintu bibiri bitajana kuko baravuga yuko ngo mu politicien yoba nk'umuhanuzi gusa akarengera ivya politike akavuga ijambo ry'Imana hanyuma ngo akigisha gusa abantu biwe bakaba aribo bajayo nanje mvuga ndi uri nk'umukinyi w'umupira hanyuma ukabuhagara uvuga ko uzi neza wocuva mu kibuga hanyuma ukaja kubukinira hanze urungi kabo wigishije ahubwo mu expert nyine ujya karuhariwe ni wakwiye kuja mu kibuga akawukina tukaraha bimunaniye urumva nta kundi nyene